Yo ho.
Yo yo ho. A pair of life for me.
Da 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 da. Yo ho. I'm just a pirate, ba 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 ba. Yo ho,
yo ho, a pirate life for me.
That's your silly voice.
Wait.